Committee of Fathers Club of Nigeria, Omen. Committee of Fathers Club, O
Father, Father.
Committee of Fathers Club, O
Father, Father.
Committee of Fathers Club, O
Father, Father.
National President Supreme Commission Ezeko Ndibo Nabatete Anyabawa National President Supreme Commission Ezeko Ndibo Nabatete Anya Baba is National President. Chief Patrick Ibabushi. Oto Sisi Nisinjaba. Anya Baba Chief Chris Kosie Onwuka. Dalakunle Nazubulu. National Secretary Anya Baba National Financial Secretary Sarufu Sokafo Akusubu Nanalo Otengu National Treasurer Chief Innocent Okemiri Mili Nazolo Rana Nabasha Anya Bawanu Nekula Raj National Speaker Chief Moses Ntoye Koye Wamru Namana Abatete Anya Bawanu National Provost Chief Emenike Wiyine Mububu Washi Lozua Ogana Gidi Enterprises Anya Baba National Housemaster Subasi Gumbosu Anya Leke Mugidi Chief Sacko Dwin and Nyomu Special advisor to the president. Anya Baba Chief Patrick Abubi. Ezemwa Madonna Batete. Okwoku. National Assistant Provost. Chief Oke Bunchayo. Abatete Akumwanibe Committee of Fathers Club, O
Father, Father.
Committee of Fathers Club, O
Father, Father.
Committee of Fathers Club, O
Father, Father. Njama
Anya Baba National Trustees Chief Godwin Ojomosu, our national grand patron. Chief Godwin Ojomosu, Onyamanangi Sufuru Nyabonya, Maganenywa Zuburo Budagawa, Chief Doctor Samuel Nunogidi, Onwaneti Loro Nyobidi. Onwo Yoko, Onwo Chief Sir Godi Obaleke Onwo Lendi Boni Nenazia Chief Batal Minion Nigeria Limited Chief Benjamin Wadu Mukwe Ishiyo Pujia Nyimwaru Emasha wale nani mana maro mi aye anya bawandin nani nofu nofu His Royal Highness Igwe Aru enu mwango Ogenada ziani Petro Anya bawandin Jonathan Muzo Ichio Chendo Nanibo Number one Petra Anya Power Chief Dennis Yu Enando Nanyo Ngono Kulike Ekwe Menifo Nyabu Oni Sinimo Branch Chief Ikeme Meneka Oshiaya Oshiwo Nanando, both home and abroad, veteran, and your power chief John Zako, Washington Zwana Batete, National Lord, Obuka Petra, and your power chief Chris Nebu, Odenuli Bonu Moji. Industries Nigeria Limited and your power chief Solomon Bezudo Okibo Nanalo Okibo Akube Omeke Yinadas Omishuku Nanalo Omeshuku Omeke Power Chief James Umi Bilo Oni Mai Bufu Ono Kwana Lagos Branch Mayor Committee of Fathers Club of Nigeria Chairman Living Water Global Limited Patron Committee of Fathers Mayor Committee of Fathers Club of
Fathers
Committee of Fathers Club,
Father, Father.
Committee of Fathers Club,
Father, Father. Ndiyama.
Anya Power Chief Paulu Shimwe. Ugoni Anu Mweji. The Father's Governor. Wosho Fernandi Petron. Chief Philip Chukuka. Honor one Lagos branch, father of all fathers. Chief Asiwa Mora, I want to learn about it. Honor one Babu Ranchi, Chief Odim Bebe, Ugonian Ogidi, father's chancellor. Anya Power Chief Ivan Udoku Ekwe Medoka Tonyo Gidi Anya Power Chief Ivan Ofoje Ake Pucho Wanuke Ono Kwana Lagos Branche Anya Power Chief Obidio Nyeme Ebu Babu Nobu Nike Ibebo Our former president should be a good move. On one, the killer, and our president, on one, you go, on one. She found it up, he will be. She ain't look on our bucket. Former president, and they got you. Munya Balamu Banaba Chibu Chifungoja Banu Amalora Nani Se Yabo Amalora Yenyi Kwa
Amalora Yenyi Kwa
Amalora Yenyi Kwa
Amalora Yenyi Kwa
wepụta ma nwanne tilọrọ ngọrọ ukwuo beto shivan ndụbụisi meyọ na nọkwa bonanza alminium chief clement analikwu igirigi abatete chief clement mbonu eze mentus akwụnesi obi ike n'ihi mbọsi odibo ndị igbo chief senator anịghị ọkọ mkpọ agụnaeche banoji otogbu onye ọma chief austin uzeogwu omenọra na mkpọ aga na-ebo tete anya bọwa jemisi nwamgbe manya nzakọ n'obi na-agba aga na anya bọwa jọn ụgọchukwu nwa eme nkịnị ichi ochi na nwata na-agba aga na anya bọwa shif ịmaba obi otu ikwu anya ịnya agbụ na-eche mba na na-agbụrụ managing director E. Amobi manufacturing company nigerian limited aka n'ebe vegetable oil n'ime ọnịsha do anya kpọmada na-eme ncheta dance and dance akwụsị n'igbe n'enugwu ezigbo dị filomina ibe yi mma emechite gbanye jere na-abaga na ganyị n'ugele abagana
abaga na-ebotete
ganyị ijeke na-abagana
abaga na-ebotete
emanuel umude na-abagana
owele oke mmanwụ igbo niile
oke mmanwụ igbo niile na-eti
oke mmanwụ igbo niile
chief patrick ọkpalaeke o meziri ibe n'azịa chief igbe ọgwajụ agụ na-eche ibe n'ezi owele chief osi ezechukwu osi mgbedike faụnda kpakpando ndị agụrụ onye ọma na ọ ga-adịrị ma o chief cn ejiofọ eze elisiak eze elisiak na abatete chief obi ikebodo ide na nnọfịa chifu godi nwamba na-eme ibe meru mma n'ogwu n'ike first financial secretary anyị bụ chief sisi arụ arụ isi ndụdụ na aba tete first secretary anyị chief yeri ekwumekwu ogige oji oto niile anya bọwachi bonifasi egwutu ogene ogene n'ise akụrụna siza onye aba siza nweke ogene aba niile anyị gbawa nwanne nke mụ chifu ifeanyị egwi mụ ọchị ahịa na dunukọbịa ibanyi chukwu motos nigerian limited iji gbara ọkọlọkọlọ nwanne m nọ ime ụmụnnachi lagos project anyị na-eje eje and you follow the Anushaman of Lagos branch. She loved up, but you first left with me. He can't go no ye. She had to be, she would have. Secretary, my Lagos branch. She said, Elias, what did you get? I come what I know, give you financial secretary. Na Lagos branch, you want. If we give my mother name, Oga Madi can Oga e Onyama e Jima o Onyama. If Emmanuel Oncha, he dey too lame. If Austin Wangwa, Omo neti lara ni siago, Omo yoko. Oji mote mago, omu isiagu, omu yugu, omu Shifu Francis imwakama Udoko mili nana chala Wewe milia chala, milia oma
Milia chala, mwakama
Milia chala, milia oma
Milia chala, mwakama
Lebi, oswe fe nampo onye no banaka. Chief Peter, Malike, onye machine lugo na nebi. Peter Wadan, Chief Patrick, umari mili, akure swe bi kene zinifite. Njani na wadi we konya bi babo. Ezra Dembu, Gabes, Agabra Onye Marido Yesu, Onye Menye, Onye Ikide Mansa Shifu Francis Yodibwe Obatu Lenyinu Monyae, Mebu Wadi Merio Ishiye Chine Du Mwankwa Ishiye Chine Lugo Momonya, Edu Kanta Can you come and say, Emeka Ofo Say, I Onya Nyeji Kamba Shim Yesi Makabia Ugobelu Nojina Nuke Akumata Mokabia Onyuke Onyuke Shim Patrick Onumba Lady Bero Okafor, Social Madam, Mrs. Endewell, Anya Mama Gadirigi Mao, Anya Power Chief, Mrs. Iruka Shukuneke. Ramo, as a wire, your show, oh God, the game. Committee of Father's School Love,
Father, Father.
Committee of Father's School Love,
Father, Father.
Committee of Father's School Love,
Father, Father.
Committee of Father's School Love,
Father, Father,
so
onyama
omelo ranubo
onyama
omelo ranise
onyama
godi wi rojo wosu
onyama
onyama bolo ilo
onyama
gede maka samu nanu awa neti loro njo bibi awa
Committee of Father's Good Love, Father.